Ndashimiye Imana yo mwijuru, Imana isubiye kuduha akaryo kugira ngo tuganire ivyayo, tubandanye aho twagejeje mu kiganiro giheruka. Nashaka mvuge ku ijambo rivuga ngo inyifato canke ingeso zacu nizo zituma bijya bintu tuvuga ko turimwo bikundwa canke vyankwa n'abatuzi. Hari abantu batazofata umwanya wo guserangura ngo batahure neza ivyo bintu urimwo ivyo ari vyo, ariko bazoraba ingeso zawe ziba arizo bafatira ko mu gucira urubanza ivyo bintu. Hari abantu bamaze gushika ku rugezo rwo kuvuga ko ukwizera rukirisu ari ngorane, la foi chrétienne c'est un problème. Ndazi ko iki kibazo hariho benshi mutagitahura, mwumva umenga no gushikuza, mwumva umenga umuntu yogera ngaho gute. Ariko vyukuri abo bantu barahari. Hari abantu bavuga bati Abanyafurika dukwiye kugaruka ku kwemera, ku kwizera kw'abasokuruza. Ibi bintu batuzanyemwo ni ukudutesha umwanya, ni ukudusamaza. Bakunda gufatira kuri Afrika washaka, bakavuga bati Afrika itarakira ukwizera rukirisu yari imeze neza. Ibi bintu by'intambara vy'ukwica na vy'ukwankana vyaje aho kwizera rukirisu kuziye. Bamwe bavuga bati ukwizera rukirisu ni igikoresho cy'abazungu, ni ikintu abazungu bazanye kugira ngo baronke akaryo ko kutwifatira mu bwenge, bifatira ubutunzi bwacu, badusamaze tube turishinga ivyo mu ijuru, nabo bariko baradutwara ubutunzi bwacu. Barakunda gukoresha amajambo yavuzwe n'uwaharaniye intahe y'ukwikukira mu gihugu cya Kenya yitwa Jomo Kenyatta. Yavuze ngo abazungu baje bazanye Bibiliya basanga natwe dufise amatongo, hanyuma baca badusaba ngo dusenge twugaye amaso, dusha turemera turasenga. Duhejeje gusenga tugiye kugurura amaso dusanga dufise amabibiliya, nabo bafise amatongo yacu. Yariko aravuga ku ngorane yabaye muri Kenya aho intwaro ya gikoloni yigeze kwirukana abantu mu matongo yabo maze iyaha abazungu kugira ngo bayarime. Murazi ko ibintu nk'ibi bisa n'ibi vyabaye no muri Zimbabwe mbere bigatera ingorane gushika n'uri inkurikizi zavyo zikaba zikihari muri ico gihugu. Hari abandi bavuga ngo ubukirisu buhindura abantu abanebwe, ngo abakirisu n'abantu bata umwanya munini cyane mu bintu byo gusenga. Uravye ngo uravye umwanya bata mu bintu byo gusenga canke bashyira mu bintu byo gusenga, Jesse nemera ko umuntu asenze abataye umwanya ngo yaba bawushira mu bikorwa byo kwiteza imbere, boteje imbere imiryango yabo, bagateza imbere ibihugu byabo. Reka tuvugane ukuri hano, hari igihe bivanye n'ibiteguwe ibikorwa biteguwe ku mashengero usanga vyukuri hari abantu bariko baratwaga umwanya wo gukora ibikorwa vyo kwitunga no gutunga imiryango yabo, ugasanga habaye kurenza urugero. Ariko si gihe cyose, ikintu cyose umukirisa akora kijanye n'ubuzima bw'ishengero si uguta umwanya. Ivyo byo kuvuga ngo barengeje urugero biba hamwe hamwe, ariko abandiko ndavuga bo bavuga ngo ijya myanya yose abakirisu baje mu byo gusenga, guhura, kuja ku rusengero n'ibindi, uya bujya mwanya bawushira mu bikorwa byo kwiteza imbere ngo boteje imbere ibihugu byabo. Bagaca bavuga rero bati kwizera rukirisu ni ikintu gisamaza abantu kikabatesha umwanya w'akazi. Abandi nabo baravuga ngo abakirisu n'abantu basuzugura ibikorwa by'amaboko, ngo kuko bavuga ngo barakomeye cyane, ngo barakijijwe, ngo Imana yabagize abantu bahambaye, ngo nabami, ngo nticyo gituma badashobora gukora ibikorwa ibyo ari byo byose. Kandi koko hari abakirisu basuzugura ibikorwa by'amaboko, mwumva umenga barabirengeye. Ariko aho haba habaye ikintu nita uguhinyika insiguro y'ijambo ry'Imana, haba hariho ibintu umuntu yagerageje guhindukiza ukundi kuntu. Mu by'ukuri ibikorwa by'amaboko ntibinyuranye n'ukwizera rukirisu. Washaka n'Imana mu kuturema, ijambo ry'Imana rivuga ngo yafashe ivu irabumba, icyo ni igikorwa cy'amaboko. Nimba Imana yarabumbye nta kuntu jewe na wewe twosuzugura ibikorwa by'amaboko. Rero novuga ko muri ba bantu bavuga ngo ukwizera rukirisu ni ngorane ku Banyafurika, hari igihe usanga bafatiye ku bintu bitari ivyo by'ukuri, bafatiye ku burorero butari bwo. Ikindi gihe nacyo dufatiye kuri bimwe byo kuvuga ngo ukwizera rukirisu muri Afrika ngo ni igikoresho cy'abazungu, haba harimo kwitiranya ibintu, haba harimo kwitiranya ukwizera rukirisu canke ibikorwa by'abamisiyonari bamwe bazana ubutumwa muri Afrika n'ibikorwa by'abakoloni. Ibyo bintu nzobigarukako kuko ntibisa, birafise ahantu bitandukanira. Abo bantu bavuga ko kwizera rukirisu ari ngorane barabandanya bakavuga bati ibihugu bitarimwe abakirisu benshi nizo biteye imbere. Ni muri ibihugu by'i Buraya abakirisu bariyo ni bake ugereranije n'abari muri Afrika, batariko nizo biteye imbere. Mugabe ibihugu bigwiriyemo abakirisu rigwizwa mu insengero gusa bama bariko barubaka insengero aho kubaka amahinguriro yoteza imbere ibihugu byabo agatanga n'ubuzi murumva ko nabantu bihweje ibintu barafita ibintu bafatirako harabandi batanga akarorero ku Bushinwa bakavuga bati Ubushinwa ni igihugu giteye imbere ariko nticemera ku Imana ibaho mugabe ibihugu vya Afrika vyemera Imana ariko biri mu bukene ugasanga igihugu gifatiye ku ntwaro kuri filozofi ate ivyumviro bivuga ngo Imana ntibaho nico kiriko kirafasha ibihugu bivuga ngo Imana irabaho mbere vyubakiye ku Mana no mwibwirizwa nshingiro usanga barabishizemo none bati tuvuganye ukuri nimba abatizera Imana aribo batera imbere abizera Imana bakaba aribo basigara inyuma mu vyukuri mwe mwumva iyo Mana hari iki tumariye muri ubu buzima bw'uno munsi ngira ngo mwumva ko abo bantu babaza ivyo bibazo barundi ntibarira busema barafise ibintu bafatira ko bifadika ariko iyo ngingo baca bafata yo kuvuga ngo ukwizera rukirisu ni isoko y'ingorane aho niho ntemezanya nabo ni naho nshaka ko tuganira twitonze ijambo ry'Imana riravuga mu gusubira mu vyagezwe igihe Mose yari kwa arasigurira abisiraeli vyagezwe yababariye ngo Uhoraho azobagira ab'imbere ntazobagira ab'inyuma bakoreje ijambo rivuga ngo azobagira umutwe ntazobagira umurizo nimwakora ibi nibi 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 abantu bazi Imana hari isezerano ryo kuba imbere yo kutaba inyuma iyo mubaye inyuma rero haba hari hahantu mutakoze icyo Imana yabasabye kandi ibyo nzobigaruka ko tuzovyitondera burya uru rugendo ni rurerure aya majambo tuzoyimba neza mu idonido dushira ukuri ahabona tumenye aho ibintu bipfira kuri wewe wumva ko ukwizera rukirisu atari ingorane na mahoro ibindi ko ndavuga ntibiguhungabanye washaka tuvyumva kumwe nanje ndi umukirisu ndavyemeza ku kwizera rukirisu atangorane iri muri ko ariko hari habandi batavyumva uko kandi ni byiza ko tubafasha ni byiza kwiri jambo tutari ca iruhande ngo turihunge ni byiza ko tuvyimba tukarondera kumenya vyukuri ibintu bipfirahe kuko nimba ari vyo nimba kwizera rukirisu ari isoko y'ingorane ntacho bimaze kukubamwo ariko nimba atari isoko y'ingorane reka tumenye aho ibintu bupfira duheze tubikosore mwibuke ko uko abantu bari mu kintu bifata ingeso berekana nizo zituma abababona bakunda ico kintu barimwo canke bacanga naho kwizera rukirisu atangorane iri muri ko nzobandanya ndabivuga ko hari abantu bagutukisha bigatuma ababiraba bari kure bavuga bati bwa bundi kwizera rukirisu ni ngorane kandi nashaka mvuge ngo ibi bintu bidakosowe hazogera igihe vyukuri abantu bagufata nk'ingorane kuko nta kuntu vyoguma bivugwa ariko ntibigaragare umwe muvuze ngo Imana ni nziza iradukunda itugirira neza mugaba tugaca tuba mu bari inyuma y'abandi tukama turiko turafashwa abisirayeli babwiwe ngo muzofasha abandi ariko mwebwe ntimuzofashwa mugabo twebwe tukaba bafashwa ariko badafasha mwebwe ntimwumva ko aho hantu harimo ikibazo ariko icyo kibazo kirafise inyishu ntihagire ubuhungabanywa n'ibi bibazo ukwizera rukirisu siko kuri ingorane ingorane irahandi hantu nkuko tuzobibona ndabakengurukiye cyane mwakoze gukurikirana kano ka video reka ndagusabe ngo ugasangize abagenzi bawe kugira ngo iki kiganiro gishikire benshi Imana iguhezagire Imana igukomeze naho ubutaha.